akusai mbira kuti Miami ko kanjelo Timoliki makala yambisako Roy Allen ndi Gome Chiru maite mukulu Wanderers yalandako bullets nalicha Ernest Petro akutindi free kick ya bullets
amba ndi muntu ikone kuti team ine ya maite mukulu Wanderers mina ndi mene yakhazikika kusiyana ndi team ine ya Nyasa
Trick Mwaungulu prayer of the season muchaka cha 2023 blessings singini kumbali kuli Timothy Sirwimba first dabe mpasako God Chirwa kumiza mpira wabwino God Chirwa go kick bullets pakati kumbali uko precious pila pite maule throw in Semech pakati maule Mwaungulu Ephraim Kondowe kumbali uko kuli Ranges Nkoma yese pakali Nkoma kumbali kungo sewela 1-2-3 ukupita kukolo Wanderers ikufuna kupasirana pafupi pafupi zikusiana basana tiku lale
2-3 passes
mumpindi ziwiri so satana enye mapalestina chosako maite mkulu Wanderers ukadali mpoksi mwa maite mkulu Wanderers apite kamwamba Kokich akuliratu anagula pa foni abwera alipida konkuno amayembekezera kuti azoona mpira okongo
this is
Isaac Chea Kaliati the other side kuli wisdom mpinga njila apo aisele wis patali ya dulako bullets Chea alipompo lowa pakati maite mukulu Wanderers wakolesa Isaac Chea Kaliati yasokola maite mukulu Wanderers kupasirana mwapa mwamba they deserve this goal
they deserve beautiful goal from start Isaac Chea Kaliati chigoli chabo mwamba kwambiri chimene chotadala
ale wa timu ya waka waka tiger mupinga anali patali innocent nyasulu yasokola maite mukulu Wanderers inayamba ndi moto ndi yoyo kena kwa bullets inabwela mbo golo lake ndilo mweli kumene maize mkulu Wanderers inapeza sochi goli pa 6 November kuma mpira unachoka kutari uko pa golo panali Rapson Chienda
Kaliati singini Felix Zulu in the midfield
kumisa mpira wabwino chofsako maize mkulu Wanderers
2024 throw in ya maize mkulu Wanderers
Chazia Timothy Sirwimba Isaac Chea Kaliati nice one Peter Manoma kuli Christopher Chakama kumwembe kumwembe watumiza ya hedako kama ni maite mkulu Wanderers ya dulako FCB Nyasa Big Bullets
kubino kuti mendi kuchoka pa golomu kala mcheru kusoka inajitikadi zimene kupadeza kupadeza kwa jisana na mkwane bwino kana bezeka jiboli lakini na anakwanisa kuti osatene
kukupita God Chirwa nise mpira kodi God Chirwa maite mkulu Wanderers kutindi kokik
alikutsutsi nafikana zaka kuoneka kuti akumuthandiza kwambiri then makamba kuti komano you look at that chance ine maponya God Chirwa
kumwembe makamba God sent the ball
Maga.
One name. Ije FCB. Nyasa Big Bullets. Babatunde. Wai misako mpira. Patrick Mwaungulu. Season yake yo yamba. 2022. Ana mwesa kikoli. Chea mbinda. Chamu dabe anachipeza.
What a beautiful goal! What a beautiful goal! 49 minutes! Wow!
ndisimene imafuna timu ya FCB Nyasa Pek Bullets kuti mwina ayike pa 1-1 kindi zoyambirira zeni zeni Patrick Mwaungulu kwamweko kumene kunachokera chigoli cha Isaac Chea Kaliati sako chigoli susu tape 1-1 ite babatunde kwezako so mbendera kumeneko manali pomposo Richard Chipuwa chosa mapena tokuwa na 5 mu 2023 season wakale kale wa waka waka Tigers first season the Bullets pite maite mkulu Wanderers oh ada ndaule manoma ngati
wow
sisi chitika
wani babo
Clement Nyondo kukupita ntimu ya Bullets
pite Bullets baba tunde ad coach baba over over Dulako stano westanuli, pita abe Bullets, dulako maite mkulu Wanderers, shot, dulako so maite mkulu Wanderers. Nari bachimu.
Limpi ndizo chiva jabi, ala kuisa ni mada timu ya maite mkulu Wanderers.
Pite babatunde kodawe luse baba, na chedwa babatunde kwa kunonga di top goal scorer, wa TNM Super League 18 goals, Airtel top 8, kuyundi Precious Hilly, hili Patrick Mwaungulu, watumiza Richard Chipuwa ulipo ube mpira
wayakamutu
FCB Nyasa Pek Bullets pite ma Palestina kona ma supporter alibola troyo mwei umakuti agonje ndekuti sikalezo wawa sele chitio yambise nirenga tikona chosako Richard Chipuwa mbambande akulu akulu
indambo
Zonse zokuza 20